impano zibaho rwabukamba nkusi muramubona hejuru ari yakururi ya mugozi afite ubushobozi bwo kugenda hejuru yaba ari kugana imbere cyangwa se ari kugana inyuma.